bonga sega simba. Umtwana makulube. Shokanye yena mkhwenya. Ungenise phakathi makulube. Waba sanjayo. Waba sakhuluma nawe sengane. Ngakho. Waba chayo 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 ngakho. Insizwa kabayenti lo. Khala kumahlebo. Insizwa kamkhona. Gogo kumahle sangweni. Insizwa kantiba. Ngoba gogo omkhulu kumahlaba ezulu. Ngemezulu kambe sibona. Ikhehla cobo lwami. Malala ngweni. Sosi sibona. Ngisho khona kankomo yasendwa.
Ice cream.
Ingakhulu. Why won't you? Won't you never babu?
Won't